ugiye tukigukeneye ugiye tutabishaka igende rujyanywe n'uwaturemye usumba byose kandi ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu iki turi ku mutima tutaguhisha umubyeyi wacu n'iyi ndirimbo iguherekeza mu bundi buzima ugiyemo ruhuka mu mahoro twaragukundaga
ruhuka mu mahoro